Action Matongo Mirgarin Blablana Mina Sagoto 85 Amoyin and the Shawa Amunta Tabakari Blabla Historilishi Trash Torilishi Wang Gian Land of Blood Storilishi Natabash Kashitangwa Ega SBC 2 ya first nine Lokoka Rambango Shitorisha Matonga Lishi Natabaka Rubla Stonga Lokubasa Kashiber Kutabakuna 90% Stonga La Lesbula Kutabakuna to monitor language. The thing about the girl didn't get any little amount of double cover dominated Stonga drama. So, drama, hey, you tell us what are you little friend in one by Jay in Vailang Tele, Tetro Tugagri. I do want the April, Madame, we want a caritanga, put out by Jay's men by Jay. Woman of Pamon put his own statuala. Now, when I'm a colleague at drama, Diana. This is what I'm aware of with some of my actor will be behind the scene. Mina no samisa ah ina e wali kona vanga hi team matiba va kha vani kaneta va ku kumbe xana na hina hi humela kona ka drama leyi ku ri hi hina a hi wali kona sweswi ni ngo ni fanele ku yi advertiser ku ri yi ta va yi ri kona ni advertising ka WhatsApp na le ka Facebook ivi vanhu va sungula ku swi vuyisa ka mina va ku ri xana n'wina va ka xitatwala mi behind the scene kumbe mi vatsari kumbe mi ti-actara ka xitori lexa Giyani Land of Blood na kasi no a hi swona hina hi fanela na van'wana hi audience na hina hi lo yima hi siku ra tin'wana hi ta kota ku vona ku ri ku ta humelela hi le ka xitori lexiya ku yisa mahlweni xitori xi humile xi nga za xi tlangiwa already xi na feedback vanhu va le ku va nyika feedback va nyika mavonelo ya vona regarding story van'wani va vula ku ri why ku ri na vatlangi lava va khala ku fanele ku thorathoriwanyana vanhu vantshwa le ka ti-audition van'wani va ku nje kwalaya ti-audition a ti ngo ndleriwa nawu na kumbexana a to ndleriwa ku ri ku hindzisiwa nawu lava va laviwa exitorini sa va kumeke khale na hey a ti le ku vuyeni feedback yi kona mhoni ku ku na feedback ya positive ku na feedback ya negative so ku yisa mandlweni leya negative un'wana ku ririmi a ri hlantswekanga hikuva u vonenyana trailer nyana yo karhi ya xitori lexi va ku ririmi leri humaku laya ra Xitsonga a ri hlantswekanga se swi nga leswi swi tikomba kahle ku na va na vatsari kumbe vanhu lava nga behind the scene a hi Matsonga kahle kumbexana a hi Matsonga un'wana a vuya loko va vuya va google va lava nga lavisisa kuma ku ve ri swi tsari hi ve ri mani misa mina mi rivala hambi ri phati swin'wana hambi ri phati swin'wana swin'wana sweswiya loyi na yena i nga ku kona behind the scene ka mbangu va tlhela va kona behind the scene ka skim sam loko ni nga hoxisi se va ri hi ku hi muvhenda that's why kumbexani na language yi nga humi ku ve na timhaka to tala ngo va ku why xitori xi nga produce hi vavhenda hi matsonga loko ndi xa matsonga wa xi produce hi muvhenda xi produce hi vavhenda plus na vanhu lava rekhodaka va ka cheza media something like that so hey yi vuyini feedback ku ri swi endlisa ku yini va titwa njhani kasi ku na ya positive feedback vo tala va tsakile ku ririmi ra Xitsonga ri ta va ri karhi ritangiwa eka TV leswi swi ta endla ku na hina hi tikuma hi ri ka mepenyana wun'wana wo karhi van'wani va ku va tatisa kwalaya va ku ri swi kahle na hina hi ta kota ku vona swilo leswi hi swi twaku hi ririmi ra hina hi nga hlayangi kumbe ku twa tindzimi ta van'wanyana se yi drama ya Giyani Land of Blood yi na ti yi na feedback to hambanahambana vanhu va na swisolo van'wani va na ku tsakela va nyika mikhenso ka lava producer-ku na lava actor-ku a va yisi mahlweni va tshembisa swinene ku va langutela ntlangu lowa Giyani Land of Blood loko hi languta loko hi langutisa ni nga ku veka njhani mhoni ku loko hi languta ti-feedback ta vanhu tin'wani ta twala swinene ta twala vo hi nga vuli ku hini hi comment ku yini mara ta twala mara kumbe mo hi comment rona ririmi ra twala
Loko i upload video mi tshama mi ri up to date. Inkomu.